kancane ngithi Hollywood bashaye ngeazuli bathu banamatheleki mokwedlu bajabe kuze kudabuka iblu kwangithi Hollywood Hollywood ayi
awubonanga lo
ayi ngo Hollywood kosi yami yehlokwe imvula bo ukhuza nonomvulu yangifuna bo yangifuna funa hey ngiphethe juice izani ngemilomo ishintshe iphokodo ayi ayi uzwakazi
Talk.